Wika shiwandi mwono mchalo lesa Wabate umabo koyobe Nangu ifintu fishu upeshani Mumweo wandi Fukama fekuliwe No kungumfwa ulangumfwa Hallelujah, Hallelujah. Wika shiwandi mwono mchalo Wena wabafye mumabo koyenu mwelesa Gana fukama nalomba mulangumfwa Ni mweleza wandi chubo chandili ngali andipe Mulampela pionse kabila mwikashi wandi Natotela mweleza natotela Uwikashi
Uwikashi wandi muna mbojano Wendo
wabate
Mumba woko yenu mweleza
Nganafukama
Nalomba mula mbofa Ni mweleza wandi chubo chandili
Wandi muno mchalo Wena wabafye mumaboko yenu mwelesa Gana fukama nalomba mulangumfwa Ni mwelesa wandi chubo chandilinga liandipe Mulampela fionse kabila mwikashi wandi Natotela mwelesa natotela Mwikashi
wandi muno mchalo
Mwikashi wandile sansha kabulishe Nangu kuchula pantu nalimonobu sumabwenu tata Nimwelesa muku kwata na muku bulisha Shaka pontele shinalienu tata mweba mushilo Mulampela fionse kabila mwikashi wandi Natotela mwelesa natotela mwikashi
Mwikashi wandile sansha kabulishe
Nangu kuchula
pantu nalimonobu
Ni mweleza
Mwuku
kwanta
Na mwuku mwulisha
Shaka pontele
Shinalienu tata mwema mwushiko
Mulampela
Mulampela fionse kabila mwika shibwa
ni Natotela
Natotela
Mweleza
Natotela
Ine natotela lesa wani
Mweleza Natotela
Ine nasumbula kana mesa
Mweleza nasumbula
Ine nasumbula
Nasumbula
Mwikashi wandile sansha kabulishe Nangu kuchula pantu nalimonobu sumawenu tata Nimweleza muku kwata na muku bulisha Shaka ponte le shina lienu tata mweba mushilo Mulambe la fionse kabila mubwika shibwandi Natotela mwele sana totela
Mubwika
shibwandi lesa shaka bulishe
Na mkuchula
bantu nani mwono kusuma kwenye
Ni mwele sana
mkupata na mkuburisha
Shaka ponte le Natotela,
mwele sana,
ine natotela, kabumba wendi, ine nasumbula, Yehova, ine nasumbula,
mwele sana, sumbula.
Kana lole shekole sawandi amfumya, mukuchula na mukupaka swa mukulila lila lyonsho yule sawandi musuma.
Uluselwa kwe, kwena lwa kupapa Eleza wandi, katebebe kabumba wandi
Nomba chishina la chita, bakuti imperi amalumbo Paluselwa kwe ulwa kula uyule sashimuitwa pakakala
Demu totela, demu lumbanya Demu chindi, katebebe kabumba wandi
Ati chishina la chita, demu lumbanya
Shanina, demu shanina,
chishina la chita, demu shanina, chishina la chita kana besa,
demu shanina,
ati chishina la chita, demu shanina, chishina la chita lesa wandi,
demu shanina,
ati lesa wandi, ena musuma imwe, lesa wandi.
Lesa wandi wa mushilo Lesa wandi
imwe
wa mushilo
Lesa wandi
Lesa wandi